Ali choni lingena zindaba.
Likudali zinto zenzeka kweli dama.
Sibone umntu oswelekileyo edamini.
Chopha ndikubalisele. Bashiyeke bebambe ongezantsi abahlali bomandla wasesiyanyanzela eKapa. Emva kokubona umzimba wendoda sele umoshakele unevumba uphoso ezingcongolweni. Ibingumbono ombi kubantwana besikolo izolo umhla wesibhozo kule nyanga ka-Okthoba. Ngethuba omnye wabo ebone umntu evele ngecala lomzimba kwindawo ehamba amanzi elindle. Aba bantwana kuthiwa baye bothuka ngulombono. Nabaye bayokubiza abahlali bazokuzibonela bangqinisise ngulombono. Abahlali baye bangqina ukuba ngumntu ngokwenene lo uvele ngecala emanzini amdaka. Kuye kwabizwa amapolisa. Aboncedo lokuqala kwakunye nabo badadayo besipolisa. Aboncedo, kube nzima ukuba bangene kule ndawo engumgxobhozo kuba kugcwele ludaka. Indadi ziye zazama ukungena kule ndawo ukutsala umzimba. Emva kokuba etsaliwe umzimba, kuye kwangqinisiswa ukuba ngowomntu oyindoda, kwaye kubonakala ukuba kudala ekweli dama. Umzimba walo mntu akhange kube lula ukuba ubonwe ngabahlali nanjengoko kube nzima ukuba afaniswe. Abahlali bathethe benje njengezisehlo.
Ngumbono ombi kakhulu lo wenzekileyo apha namhlanje, into ethi kubhaqwe umntu sele kudala elapha. Asikwazanga ke nombona umntu ngoba kuthiwa sonakele. Ndisho ukuthi ke siphila loo mpilo akule ndawo sihlala kuyo, kodwa siyacela into ethi noko masincedwe ngoba izinto ezenzeka apha phezu kweli dama zimbi kakhulu, zingamasikizi. Ezinye ke izinto asinakwazi nozithetha apha ezenzeka phezu kweli dama, ngoba izinto azenzeki apha ezi zinto, zizinto ezenzeka kwenye indawo zibuye zizolahlwa apha. Sitsho ukuthi ke siyacela singabahlali balapha into ethi noko make sibonelelwe ngurhulumente.
Injikela ngasimazi bangowaphi, uzobonwa ngabantwana besikolo xa bebuya esikolweni. So asiphathi kakuhle ba kuvela izidumbu qho kule ndawo.
Kufikelwe i-visitor apha ivelize nje namhlanje, xela uba hayi andizophinda ndezi i-smelling esiphuma apha sometimes sibi kakhulu.
And ayiqali ukwenzeka le nto yenzeka apha, so yika kakhulu enkosi.
Abantwana bangazoyikiyo izinto bebengafuni nokuva bezibonela lo mfanekiso omasikizi. Uphando lwamapolisa aseKapa luyaqhuba sithetha nje.